soo celin kara nabadgelyada. Aad iyo aad bay ugu mahadsan yihiin. Jasaakallahu khayr.
Oh.